Mary ora tamariki ma no mai ki tēnei wahanga pānui puka puka. Ko te puka puka I te pako e ai ko tōku moenga. He mea tuhi nā, Mary e ti Waiomio anō hoki nā Darcy Solia ngā pikitia I tā. Nō reira, me hoa ke tātou.
Ko tōku moenga. Ko ngā kōrero nā Mariette Waiomio ko ngā pikitia nā Darcy Solia.
Ko tōku moenga he waka tere, tere moana. Ko tōku moenga he rere rangi rere runga rawa. Ko tōku moenga he motopaika rere tere. Ko tōku moenga he teraina tere terere. Ko tōku moenga He motoka, tioro, tioro, tioro. Ko tōku moenga he waka ātea, taka huri huri.
Ko tōku moenga he hāmaka pī oi oi, kia moi ahau.
Aiwe te pai, te tino mīharo rawa o taua puka puka. Anei, ko tōku tino moenga. He waka ātea, taka huri huri. Nō reira, He wero tāku, tamariki mā, tā mai he pikitia o tō tino moenga, tēnā tāpiri mai ki te whārangi pukamata o kura taina, anō hoki mā o mātua tō pakeke rānei koe e āwhina. Ko te mana ko nui e noho haumaru ana koutou ki te kāinga. Nō reira, hei kona.